urazi rero jimbere wewe na kamera jimbere ya kamera cyariya genda wewe genda kamera ndani ruka Yes, dabara mkiji bakunzi ba Star TV 257 twagire ku kazi turashushe tugiye kubaza ni koga bitandukanye bica kuri Star TV bya biganiro byanyu byose mwakunze ubeshi Love in Town Home ni biganiro tugiye kugarukana kuri Star TV 257 hari impamvu ariko iyo mpamvu uzoyimenya umunsi umwe twe tugwiza ibikorwa hama tukigendera tugiye kuvumbura Abel NDUWAYO tubuze Abel NDUWAYO tuzakurondera umugore wiwe hama tumuvugishe na cancane kuba ari kwa gusohora igikorwa kimeze neza cameraman 20 bikugwa bigiye kuba byinshi kuri Star TV mubananye kudukurikirana bya biganiro nyene mwakunze kuri Star TV ikiganiro home ndetse na Love in Town n'ibindi bitandukanye ibiganiro biryoshye kandi mwakunze bijye kugaruka cyane na cyari cyane ikiganiro ububeshe je namwe ngaha anya ariko no munsi ibindi bintu rero jimbere wewe na kamera jimbere ya kamera cyariya genda wewe genda kamera ndani ruka cyangwa magara be Dushin Jesse bakunzi ba Star TV 257 tugera tunanirwa kiretse yo tugirishije ehe ndamunsa izina miryoshye cyane abantu ariko baraba cyane icya kwa Abel NDUWAYO papa umeze neza uko fresh Yes, kuko bikoze bakunzi ba Star TV Abel NDUWAYO numwe mu bakinyo ba filme baba marelesi kandi abikora neza cyane byabaye ngombwa ko tumushikira na cyane ko yari kwagusora igikorwa kimeze neza filme imeze neza ifite amasanamu meza sound imeze fresh location zimeze bien sana
safi sana
ifilimi imeze neza cyane yasohotse ica kuri Abel NDUWAYO. Umeze neza?
Umeze neza.
Amakuru y'imizi.
Umeze.
Tusoke hanze. Tusoke hanze. Natani hariya anye. Guriya mwerekana uriya. Yambaye isengeri mushikira hariya nyene bamubonere. Yo ari umukinyi akomeye ni cyamamare. Ari muri filime iryoshye ifite amalocation meza cyane na madame ya Berry hajya ndabona yambaye neza sinzi ko agira je mu rubanza sinzi ko agira je muri mariage mabuca kumbe kwa Berry NDUWAYO ameze kunyene. Welcome Abel, kamera hariya. Abel NDUWAYO kaje mu gihugu chawe. Nigi yava hanze. Mabuja salamu. Yora ziko tukura yura bizi. Meze neza. Kwa mba ino ni kandu nizizanyi. Gye murubanza.
Gye murubanza. Mwanzi kwa mwanzi alisame.
Kandu wabeli yo.
Asante.
Kutu nwambayi kumagoku. Hali ya mkumura techi. Chibishi imbo. Ok, film eruka gusohoka. Urimo cha ina yurimo.
Yashize hanze
cyo. Wayibonye gute none?
Meze neza, iteguye neza, bashinye neza, bashinye bose barimo.
Ugiyeza kuyiraba ugishikana mutama mu gitanda. Nijya he jambo amubwiye wibuka. Gerekeranye ni filme yasohotse.
Eto?
Hari byinshi wabonye do surprise. Kandi hari byinshi wanakunze. Umaze gushika mu gitanda uri kumwe na mutama. Ijambo rya mbere wibuka amubwiye ni rya.
Ayareka.
Narakimwe kugeza umubwiye ko filme twabonye imeze neza irenze
aya jeyo se yonari se yonarinde yashitse aca yarushe aca jyama nange se yonarinde
wamwemereye ko asinzira
kubere
icyo umuvyura ati mutarega vyuga ndagufelicite
handa yararushe
yararushe
yirirwa mu bikorwa kuva mu gatondo atashe umugoroba aza kugora umuntu yibereye mu buro
reka tujye kwivugishiriza mutama Abel NDUWAYO umukinyi w'amafilimi akaze. Okay, ndabona n'amamoto yose bayimuriye ino na cyane cyane ko mu myaka bigaba yabugije. Yese bakunzi ba Star TV turi kumwe na Abel NDUWAYO. Just ni surprise tumuteye nibaze ko yagira je mu rubanza arabona ugeregeje
kura. Ubwo asha nuko we nawe rero niba ari muvumburo za.
Umeze neza
n'ubu ndakudatoka. Nuko ndimo arangiranja n'abana. Abana baramenye barusa amanota meza arabaye ba mbere babaye ba gatanu. Nta numwe atamenye nganje kubasurura ndabaye pa.
Ubwira ubasohokane.
Nganje kubasurura.
Okay, Abel NDUWAYO inkomezi y'umukenyezi ifilimi imeze neza cyane wamaze gushira ku rubuga rwa YouTube ari Abel NDUWAYO ni mutarayira bagenda ikurikirane kugira du supportingane muri rwa rukundo nyene. Filimi gisohoka abantu ko bayakiriye uko wifuza ko bayakira ku bamaze kuyibona niko wasanze bayakiriye.
Yeah, igisohoka mbo icambere yabuze promotion. Ndaki nkishira kwejo. Aba promoter benshi mbingo bose bace basinzira. Ubundi je mo nashira no nagafoto kuri stati zanje nkabona aba promoter bose baratoye bashize ku ma Facebook. Hajya bijya byishi bandika suko mba nababwiye. Nuko babankurikirana n'icyo cyose ngize yaca bakora. Ariko ejo nzanye kirwa gishasha kandi kirenze ciza. Vraiment sinabonye byabaye.
Ejo hari jambo nakubwiye. Ejo hari jambo nakubwiye ati jewe uruhande rwanje ntarage. Jere narashikira urabona ko nashitse.
Vrema ugo gizeneza kabisa la mungu la wana wana hawarande mbeke wuse wana
kako yuche kuwa kuita mwaya mwaya
ngeye kwa
fasha uko biri kose kuri Abel NDUWAYO igikorwa cyara gutwaya inoti nyinshi kandi igikorwa ni igikorwa twabonye gifite amasanamu meza ndetse na location atandukanye kandi meza cyane. Papa usigaye ukoresha ubwahe buryo kugira uronka location nkacyo
ariko jewe vrema kuva kera kuva ninjira muri ibikorwa na filime mbi ndakora abantu baze
warakoze ndetse na paradizo ushika kuri no munsi fise hit
n'uvuga yuko abantu twomenya kuvuga kuri umuntu akiriho utazoyingira yapfuye utangire kuvuga ngo umuntu yararenze bivuge nkiro mfe kuvyumva nkora sinema nziza vre.
Yes of course
kandi sinema iba nziza bitewe n'ubugi washize. Ndakubwiza ukuri ko abazungu bakoze ama sinema usanga sinema ifise nka bije y'umuriyaride y'amarundi dufate ibihumbi jana vy'ama dorare ibikirwa sangira mu muri yaride ucubone ibikorwa bakora filme yo muri yaride ucubone ingene zimeze natwe bwo bwacure nkatwe tugikenye nga mu Burundi filme yo muri yone irigaragaza y'imiliyoni zibiri irigaragaza ya zitanu irigaragaza tutabishanye hajya nuwa nuwa nkurukwavara
bwo kugwiruka
hajya abayiraba bazi bya sinema bose baravuga ati uyu muntu nibiki gusa ikibazo nuko babona byiza aho kubiryoherwa no kugufresta no kugutera intege hago bakagugirisha
Abel NDUWAYO
mengo imyaka yoba mike ya kugira ureke gumugorana hari gushaka kuba muri yose sitiga ugasaho mengo teje kibazo
Abel NDUWAYO ngo ntari muri babande bakinisha YouTube na cyane cyane kugira abaronka gafaranga aga posting ibintu byinshi mu ndwi kugira yironkira ama views yironkira kanote Abel NDUWAYO ngo ari muri babande ngo bakora filme ngo akayitegura ikazi imeze neza naho yo bimwe
mu kwezi sino nabishura ubunzuje ndakora imwe mu mezi atatu imwe mu mezi atatu ari kibari filime
tugeregeje kuraba ni featuring irimo abakenye basango bakina handi jojo kuva muri ihuriro tv turamubonamwo mbega kugira uje gusaba umukinya handi naho ne biragutwara kanoti cyanke uragenda hari ugashigikira ugashikira management ukavuga ati ndashaka no umukinya gira dushore gukinira muri filime
akeshi iyo kene umukinyi wundi wegera management yiwe twese turabarundi ariko ndufashanya murashaka kuyaga kandi ama group meshi abafise amategeko abagenga ugasanga gutora umukinyi ngabisaba ikiniki ariko ari nige asaba ubugenze kuba abantu nawe usanga bamaze gufashanya nko kwa Jojo ndamaze kuba turamaze fashanya na Jenda amaze kujayo ndamaze no kuja muri ijya filme Mario urumva umuntu nko bamusaba mukorana ari biyago nyene mugirana bya babiri
inkomezi y'umukenyezi reka kwanza mpamagarira aba mama bose abakenyeza aho bari hose bagende barabi filme kuko ni filme yigisha na cyane cyane ro Wimars turakeneye filme nk'injya ku trending anyina abantu bakayiraba mbega ni giki cyatumye wiyumvira gukora indirimbo inkomezi y'umukenyezi na cyane cyane yuko uri umupapa mbega sidiri wowe warahawe kugira usohore inkomezi y'umukenyezi cyanki washatse nyine bujya butumwa nyine gushikira abantu bose buri mukenyezi
wese ikintu ca mbere nubwo ndo umupapa ariko ndi n'umugore
uri umugore gute
nyine wewe nimba amahumva ijambo ry'Imana uko rivuga yurongoye ntuzi ko muca mu umuntu umwe
Uya bakumwehoko
mucamugoye umugore. Oya. Amategeko abwo yokurongoye mucamu umwe.
Bisigura yuko uri umugore
ukongera kwa. Eh ndi byose. Rero nkoze kubagore nta gitangaza. Aye yoba ndi nk'umusore nkawe niho
bava. Naje mu ndacyara umugabo.
Uri umugabo. Nta kantu k'ubugore karakuzamo.
Umva ni nagira amari.
Karakujemo. Nyavyara.
Hagere rero bishika umuntu agakubita kiyiba. Muri kijya giye gusubura umugore n'umugabo.
Eh.
Kijya mwanya wiyivye.
Bo musanzwe wiyibye
hajya wiyibo
ya uri gisuma nyene gusa mugabo ntubukije amategeko
ariko hari gihe wibare gukibane
ama tutabeshanye inkomezi z'umukenyezi aba mama n'abantu twubaha kandi barafise ibintu byinshi batumariye baradufise akamaro kenshi ngaha muri societe niwe batuma ni guca cyitera imbere kuko baritaho umujyango barakora cyane urabona no ngahi bujumbu giye keshi nko muri virus yango mu mama ugasanga ni watunze umujyango aradandaza utuntu n'ugusanga amateka amwe atabimwemera ugasanga baramwiruka ari kagwana agirageza uburyo yubaho burya ba mama mu byukuri n'abantu kandi bagira ukwihangana kugira urugo rutere ruje imbere kuturusha tutabishanye rero kuvuga inkomezi z'umukenyezi byatewe n'ingene yari umugore yitaho umujyango akaja muri cooperative ugira ashore kubeshaho umujyango ariko umugabo wiwe uburarabwiwe buramwankira akaguma mwiba mahera ayajana mu bubire mu bumaraye kandi ibyo bintu birabaho
okay rero dusabire rero abantu ijya message ishobora gukora ko nimba babikora nyine tubasabire nyine kujya kuntu filme yarangiye nimba babikora nabo birangire kujyanye
basaba imbabazi
ari kujya mu type Dani attention buryo urazi muravye muri filme wava wibaza ko ni muri VIP privé wari kwameze
muzima busanzwe mingo ni gipaste
ni kibere ngaho
nitonda kibere nta nivyo bomenye ibinakina na system abaye mu mingo ntaho bihurira ahubwo gusa ca mbona ko ari umuhinga arazi ico bita cinema kuko cinema ni byiza ko ibyo dukina bitandukanye n'imibereho yacu nku hamwe no bankina ndiko ndigisha ibintu ariyo mibereho yanje nta n'impamvu yo kubigira n'ivyo ntacu bya bimaze ahubwo noza ndagenda mu karaba ibyo nkora nyene ndabikora kugira nigishe bitandukanye n'ukomba yego
okay beef iba ku muntu hari abantu bashobora kwibaza ko abantu baba bari muri beef kumbe batari muri beef ugasanga hari uwufitiye beef wundi wundi atamufitiye beef hari ngerageje kuvuga uko hari amwe mu mayimaji yamaze kuboneka canke ibiganiro byasohotse bivuga yuko Fanny Lavine na Abel batumvikana ariko kuri Abel akavuga ati ariko noreka nogira beef umuntu na cyane cyane ku ruhande rw'iwaba fans bakavuga ati Abel arakora sinema nziza kurusha Fanny la Vine mbega uruhagararo rwari ruhari eh aba fani bawe baravuga ati Abel akora filme zisa neza kurusha Fanny la Vine unabisha papa
shajewe
yego cyane we
ndimo byukuri iyo niko ndakora igikogo ndo umuntu ntigira nkora igikogo mbanje kuraba uwo mpinga ndabije abandi bakora je mviza igikogo ciwanje iyo ngira nkora igikogo ndumva inkuru kana kinge nimeze yubatse nkaca niyumvira ati ni wehe mu producteri nokorana nawe nkaca niyumvira kamera nkuburawe n'ijya cinema nakoze no kubwira je ndashaka kamera kakari mix urakaza
ndakaza
ngo ni sinemeye ko kayikora nagiye ukotesha kamera nini
nziza kugira ngo
ndesha magimbo nkora nyene ikintu ajye masanamu ntizana ararunde je ndiko ndakora igikorwa vraiment sinigira nibanda kuwundi kandi jewe nibaza sindi no mwirushanwa kubyo nkora kugira ngo mbe naka canke ndute naka je nkora ibintu Abel nyene yego ntarabye banze
nta kibazo rero ufitane nabandi bari nabandi bantu basinga bakira amarerese ugacuburu
bo mu byukuri nanka kubesha mu mutima wanje nta munsi numwe nigize ngira ikibazo ku bandi bakinyi basimba cyangwa ndabanki ndabiyumvire nawe
kuri fane nimba ari kosa wo maze kumukorera ko musaba imbabazi
uretse ko nasanze nimba yari imyaka mike mfise abantu nasanze batoroshye kubana urashaka kuba wewe uzinga umeze neza ariko kwakumera neza kwawe ubundi kukamubera nabi ugacu sanga umenga umeze nabi imbere yiwe rero ibyo byose iyo bibonye solution ucukora nakuze papa nciwira umugani ngo kibi nakano uca winumira ugacu banaye twadukogwa twawe hanyuma ibyo abafana bavuga ni byawe kubivuga uko bavyumva hamikindi nkuko budget nta bife ntacu mufana na Fanny
nta gihari
sha nokuri nta gihari kuko gihari ni hameje no bamaze kumukoshereza sindamukoshereza n'umuntu umwe kacyo kintu jeze ngo mande kivuga ko ndacemanga no mwije n'Imana irabizi kuva menye Fanny aho twahuriye tugahora mu bikorwa bya sinema wabaye nk'umugisha twarakoranye ibikorwa byinshi abarundi mwese murabimenye
ndabizi ho urumwana lift mu modoka ho urumwana lift mu modoka
kuva tumenyanye ntabwo sinume ndamuye mukira nta kintu kibi ndamukora icyo baya yumvire ko namukoreye kibi birashika nk'umwana w'umuntu akimvira kutariko kuko n'umuntu mugoje nka Abel no ranubwe imana nubwo mbira ngo urahira ikintu cyose urahira n'ukirahira nta ndakorera kibi Fanny la Vine
ifilimu iheruka gusohora novuga yuko ara mu gihugu cya Tanzania rakubitira no mu gihugu cy'u Rwanda mbega muri no filimu iheruka kuduhereza abarundi n'abarundi kazi harimo akantu woba wararyoboye bivanye n'ivyo wabonye mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu gihugu cya Tanzania
mbo je novuga naragerageje kuryobora nyene yego je ndazi ni wayiraba witonze urabona ko iri mu budasa bro iri mu budasa hamikindi jewe ndiko ndakora sinema n'ukuri je singiri kibazo ngo ko ubera umunsi umwe gitarabwe n'abantu b'umugitano ngo bisiguye ko arimbi aho sino banze ico nkora jewe ndabye sinema yanje uyo yubatse ningenisa mbona ni nziza nta bindi ndabirabye nubwo yurabuga n'ibihumbi bitanu gusa nta kibazo umuga abantu ibihumbi bitanu bazoca umugane ati harabaye hariho umuntu yakora sinema nziza zisukuye nitaye kuri izo byuzi kuko umuntu burya byo kugora kumuhata muri we mu mutima kugira gukunde umuntu afise shwa yo gukunda washaka kuko turi muri demokarasi umuntu afise shwa yo kuraba washaka nta muntu aguhatira kuraba ndi muri YouTube kuko ni telefone ufise wowe ufise ndo ushaka wemera ushaka nta gahato karimo jico nkora gusa ndakora ihugwa kize nka gishira nga hanyuma baraba nabo ni imana ngira ibibashiramu canke ibabwira since
igihe wari mu gihugu cya Tanzania harasohotse amasanamu atandukanye ndetse harasohotse n'isanamu yavugishije abantu benshi cyane ntitwari tumumenyere nka Abel NDUWAYO ashobora gukora ku mwigeme ku mata aho tuyise ku mata kucanye ku makwishe yiwe kuri uno munsi filime yakozwe unatubwira yuko ajya amasanamu ari muri filime ntituriko turayikurikirana mbega habuze iki kugira ishobore gusohoka mu Barundi na cyane cyane kugira Abarundi batangure kuyikurikirana
bo Jenny baza nko kuvuga ngo ntimware mu bimenyereye nkora ku matatu Starboy abantu benshi barakunda gukora ibyaha binyegeje bakibaza ko Imana itababona ariko buri kintu wotahura Imana ibona hose irabira kure nubwo uzokora ku matatu uri mu cumba muri babiri
Imana iragu
Imana ibibibona reka kutumwanya ngo wabonye umuntu age mu Tanzania ngo akora umukobwa ngaha ngo ni ko ari cyo cyane mu gihe ari kamera jewe bwanje nabigize ndabona ari kamera ari image ndiko ndakina ndanaye puburiya ndayihaba promoter ati reba nakoze gukugura go mu Tanzania jewe nyine gwica kibazo cucugira najanga muri Tanzania no gusambana no cha ndabipubiri
eh birashikanye ugasanga nyene hariya nyene byabaye bya bravery
umva
hagiye ubaza
yuvuga yuko maze nko kumvumbura ukansanga mu hotel ndiko ndakora kora ndiko ndakora kora babako naho bijya mba nikoreje yo nyene muri scene aba nka bipubiri kajya nakazi ahubwo ni muri ndiri sinema igikorwa caraheze gusa biransaba gusubirayo imana imfashije kamagatike misiza ndashaka kukubwira ko nasubiye gutembera hariya ndafise n'ibindi bikogwa binini birenze ibyo nagiye gukora kuko bwa mbere ngiye yo hari ibyo ntari bwamenye
hariyo nizo ari kuri igaye
ubare bikogwa ndiko ndategura ntuvuga ko cyane kuko bujya kuvuga menshi siko kuyamara kandi kugwa umuvuga abantu hakubaha igikogwa uri kuraba vuga mu mutwe reka nibikundi cyo kuba kagenda neza muzokibona ama filme nziza ntiyihutishwa wigenza gake ya filme muri Tanzania yakozwe mu buryo ari bihugu bingahe Burundi na Tanzania
East Africa
yari umuntu yava mu Tanzania kazi no tugakina kugirya filimi irimo abantu bose buje
hari abavuye muri Tanzania bakaza mugakina
se ni irimo yarakinyemo nga Happy River irimo yarakinyemo nga nabandi beshi bo nga abayirimo na Jena jabutse nka Jena hari urumvirimo beshi
se ne iwawe antukusanga ariyo yasabwa ikujabuka
zasabwa kunjabuka ibintu bya gucyo rero bayirindire tu mana yigi imbere izo sohoka
okay abindore kanda gushimire kugira nzi hano kwa registe kugira tubwira abakunzi ba Star TV ko ari igikorwa cyakorotse kuri cyakorotse cyanke cyasohotse kuri channel ya YouTube ya Abel NDUWAYO igikorwa kimeze neza cyane filme nziza igihoshye ifite n'amasana mu meza ushobora no guteresha ugahereza abantu muri flash bakaraba cinema nziza nkuko turabizindi cinema zo mu bindi bihugu akajambo kamwe cyangwa tujambo tubiri ndaze abapapa twadufise amajambo menshi ariko kubijanye n'igikorwa abantu badukikana kuri Star TV 257
akajambo kamwe ndagushimiye nubwo wamvumbuye nyene kwa ntebe je gato ya mugo byarabikenewe kuko no kuvuga ku gikorwa gishasha ni byiza
umumezi z'umukenyezi
mu byukuri nuko tutabeshanye ibintu abanyamakuru bayi wa kabiri nyuma ya landry promoter umaze kuza nkabona unguye ko atana kimwe twavuganye hama abarundi basaba urukundo kugira urukundo badukunde bakunda ibikorwa byacu narivuze ejo n'umuntu yoba kwanka aki gikorwa bonari ciza vrema navuge ko ari ciza acicaye ku bindi hanyuma kugira ibikorwa bigeze kubigire kure nuko dufashanya partage ugapfuma kwiragiza kagira kure ego hama ikindi nuko impanuro abantu turakwiye kwiga guca bugufi tukamenya ko muri nose turi ngenzi muri nose kwahaje tacho tuzanye tuzogenda uko tacho tujanye urumva ku kantu bivuze ko ibyo wowe ufise byose
wabugeze
nga kujya waje tacho ufise mengo ni nkaho byitwa subizaho nkubi nsigaho wasanze
nawo guhamba mu mahoro uraza kuborugenda
cyambuga ati abantu twige guca bugufi kugira tubeho muri ubuzima mahoro twigira mahoro mwinose urashaka kuba muri quartier VIP kasanga ubahantu hatandukanye nabandi ukaba kiriri ukaba rohero ukaba amaketera rutanura bizi haruka ritubwira mu gasanga amazu arererana nyine aratandukanye ukavuga ati abantu bararenze ariko mwinose ivyo birashoboka kuba VIP birashoboka kugendera mu modoka VIP abandi batagenderamwe bagenda namaguru birashoboka kuri indege buri munsi abandi atayazi ataranabona n'umujyango wayo birashoboka kugenda ni modoka y'imiliyaridi abandi batagira n'ikinga ukabiba mose mugabo hiri gutume wi ubona kuri uwundi muntu kuko byose na kantu imana yagufyondiye nawe ntuzigine byagenze kuko wajuri zero twavutse twese twambaye busa tugira bu bebe atana kimuzi no utanabona utazi nivyo byaribyo umaze gukuruga usanga imana irabiguhezagije bo bisaba kwitonda muri ivyo bintu imana yaguhaye kuko hageze kujya twaje turi kimwe no kugenda tugenda turi kimwe
yes of course
utitaye bwa VIP bwawe nibiki mu munsi wo kugenda twese tuba turi kimwe kuko gupfa no gupfa nubwo bazoguhamba muri
ahubwo wapfuye ngo yararishidini
nubwo bazoguhamba mu ivarize mu isandugu
yaoro
isandugu yawo nico kimwe kose no gupfa nubwo bazoguhamba muri quartier VIP ubundi bakamushira amaja hijya muri quartier pirate byose ni kimwe nukubora nukuvuga ntugaruka ntuguma ubona ngo nuko uri muri twige kubaho neza twige kwitonda kugira ngo umunsi imana izo dutora tugende ataki twagira je kukintu nosaba imana yo bimfasha ntitaye ko ngo ubustari ngo ibiki ubustari cyo zobusiga ngaha ayo mazina bavuga ngo urumuzi byose bizosigara ngaha tugende nabandi baragiye urumva rero nosako imana yadufasha abagenzi bacu abaho dukorane bikogwa w'imana izogira ubuntu akagira izina riri hejuru n'ushaka uzobe usigara uzakinira muri America so gumura umuntu uzoga umuciye bugufi umenye ko byose ari byisi arakantu gusimana ibigusyona
okay ikintu nari nibagiye narabonye umunyarwanda kazi n'umurundi kazi akongera akaba umunyarwanda kazi bivanye nuko yakoreye mu bihugu byose yaravuye mu gihugu cy'u Rwanda arafata rutemikirira za gushyigikira inkomezi z'umukenyezi ndetse yari yaje no muri lansima mbega wavyakiriye gutumaze kumubona yamaze gushika mu rugo ndetse anaberewe cyane
navyakiriye neza zuzu n'umwana mwiza kandi nigihe nje Kigali ari mu bantu bambere nimba bararabye kiganiro nagize ngiri muri confinement ahantu wabonye ba bakti nabandi bakinyi nawe yari yaje yabaye mu bambere baje yumvise ko nageze mu Rwanda yabaye mu bantu bambere baje kundaba rero turasanzwe dukorana hari na filime tugeze guhuriramo ngaha yitwa Samia mu kuvuga rero n'umwana mwiza kandi naranezerewe ku mutima mwiza yanyeretse nanje bimanze uvuga ati nzoguma namushigikiye ari no hafi tuzoza turakorana ibikorwa ko n'umukinyi mwiza kandi abishoboye
yego imana iguhezagire rero
urakoze cyane
okay inkomezi y'umukenyezi ni sinema nziza cyane iri ku rubuga rwa Abel NDUWAYO tuje kubashyigikira rero muri rwa rukundo ifata yo mamega ya waguzi genda urabe inkomezi y'umukenyezi ndaza gushira link muri commentaire cyangwa muri community kugira tubonaye tumushyigikira ndashaka ama views menshi cyane ave kuri Star TV aje gushyigikira Abel NDUWAYO imana ibahezagire niho tugitangura kazi nta kazi nari bwakorekera ubu no nkikatangura duhere kwande kwa Abel NDUWAYO mubinyerekere imana iguhezagire
ndaryohewe kuko ndabivuze ndabivugura umwana mwiza kubera jewe uri mu bantu ba mbere nigeze kugira twigeze kugira na kantu gucya abantu benshi nk'umuntu akubwiye ngo ntiza sinkani ntayaguha abantu benshi
yego umupapa
mugo wewe naratangaye na Daniel yamwambira ati ujye muti pameze gute umuntu w'ubujumbura niwe mbonye kuko wewe warigeze kumbwira ati ngurana aka kantu ubwo urara ntusinzira yatariki yageze ngo urihe ngo ndagwe bya bintu cyangwa uba umugabo asanze hari abandi bamperani hari abo umunyamakuru naguranye amahera aja kuri mu muceri n'umunyamahera atatu arawimbura ntiyamanuwe kujya
nayambo waramuguranye amahera cyane amara imana ibahezagire cyane kuri miko za Star TV mwari kumwe na Starboy Mr. Ricoda Mr. Home Mr. Meat hari abandi bakinyi bari muri no filme ya Abel NDUWAYO ariko tuzogerageza tubayagisha ariho ba Dani bajya bose nzogerageza kubarunda kugira tubayagisha byinshi bitandukanye nabakinyi benshi bari ko barakina kandi nabakinyi benshi ariko baravyitwara mu neza umujyango wa Abel NDUWAYO ubayeho neza kuko mugihe udafite inzigo mushobora kubaho nabi imana ibahezagire cyane.